driver for a long time, and I'd like to pick up your tennis.
Nani? Aki?
Mimi atanishinda asubuhi bwana.
Akifanya nini?
Akisimama press. Nani anaweza angusha soko?
Nani? In this country.